Ungixolele ngokutheleka. Kodwa kuyaphuthuma. Ngicela ungigadele unkazimulo izinsukwana nje njengoba sizoya kwama-exam nje.
Siyahamba nje sanakusasa.
Siphoqelekile ukuthi sikhansele le nto.
Ungikhuthamishe mafulonga madoda. Ungikhishe mithi.
Modimo will fight this battle for you.
Scandal, weekdays at 7:30 on E!